Nā e rua ngā rangahau hou i te ao whānui, e whai ana kia tū he ara hou, e patu ai te mate rū mātiki. He mate e tino kai ana i a ngai tātou tīwi Māori. He ai ki e nei rangahau ki te wawe te kimirongo ā mō ngā mate o te kiri o te tamaiti, tērā pea mā reira ka kore te mate rū mātiki e pā. Hei tā ngā rangahau anora hoki ki te tokomaha rawa, ngā tāngata ki te whare kotahi, ki te kaharawa hoki te inu i ngā inu e kī ana i te huka, ka piki te tū ponotanga, ka pā te mate rū mātiki ki a koe. Hei tā ahorangi a Michael Baker o te whare wānanga o tākou, ko te tino hua o ene kitenga nei, ko te whakapūmau anō i te whakahau, kia whai wāhi nui te marea katoa, ahakoa kōwai ki te pūnaha hauora o tēnei whenua, o tira kia whai wāhi nui hoki te hā rake rake, ahakoa kōwai ki tēnei mea ki te whare.
This is telling us in the meantime, and it may take many years to get an effective vaccine, we need to really work on improving housing conditions for children and also specifically treating skin infections better. That'd be the two big messages.
He ai ki ngā tatauranga e rua te kau whakarau a te kaha ake o te tūpono tanga mai o te mate rū mātiki ki te Māori, tēnā ki te tangata e hara i te Māori.